Bestia, we are ngoba sifike kulesi yesikhathi mhlawu bulalana sekufika bezizwe anisaboni ngisho sengijikelana nini besiyabuyela emuva yejele Robben Island ngiyokhipha incwadi yeqiniso kodwa-ke thina amaqiniso asizange sathandwa kakade. Ningakafumbathiswa nina bafike kanjani enqeqemeni lomfula sampintshane entshonalanga kantobane bebephezele umhlaba kanti ubani obephezele umhlaba likhulu iqiniso elisemva kwemali thina besithenga ngalo likhulu iqiniso elisemva kwemali thina besithenga ngalo kodwa-ke nina nabani because you can't afford that. Thina makhelwane bengalambi sinakho ngoba isisi samakhelwane bekuyesethu. Banede bafika namapheshana emali ngajikelana. Ngezinye iy'khathi ngiye ngifise ukudonsa le ndwangu endizayo ngiyigqiba imbala yonke yo-6 ngoba vele sekufezile. Angidivele bafeze iy'nhloso zabo. Siyophephela kubani siyothemba bani esibathembile abathembekile abathembekile abathembisile basithembise imfundo evula iminyango namhlanje silala simbatha amajazi empumelelo iy'khiye zempumelelo silala nazo ayikho umnyango ovulekayo bashintsha amahenge mhlawumbe thina esingatshelanga. We can't handle this. Sathendisa imali yokulekelela abaqala amabhizinisi indabuzekayo umchilo wesidaka ingane engazalo kubani useke wayibona sinemali thina kodwa imali akusiye yethu sinamagolide nedayimani kodwa sithenga kwabantu kodwa-ke kulula ukukhohlisa olambile umnika isinkwa nje umfide ngamanga bese umnika iqolo. They will always follow you. No one ever will tweet about they will follow you. The book Pia will tell again, Sebu said, this apparel is tuned in September, no stars. See, tell our man, your daughter, Sakali means in artist and jail. See, Zwamana, my non masking him come was a she's in Guadro. A hammer team. Sekungcono sizidabeleke thina ukuze sihlupheke sonke ngoba vela siyazi imali esisetshenzele. Sifidwa amanga. Nikhuluphele nje akusiyo imali nokudla niyaza akekho umuntu ongaphila ngo-3 feet. Nifidwa amanga mani nikwa iqiniso nithi liyabantu. Siyahlehla siyaphambili impilweni lesi. Abasha bayigugisa ngey'dakamizwa abadala babuyela ebusheni sibona ngezinto abayigqokayo abakhulekayo bathi inkosi salise ukuwo kanti obuyayo uthe uyindlela neqiniso obuhlungu thina iqiniso asazali nalo kuye kanjani-ke iqiniso singazali ngoba lalo liyakusifika umkhuleko wami uthi inkosi salise uvusa iqiniso nabazovusa iqiniso. Peguei com o meu irmão, se me